Babe.
Yes.
Eh, hey, leo nimekuletea ka surprise bana.
Yeah, umeniletea nini?
Eh, hey, nimekuletea kitu kwa. Nimekuletea glass nikuwekea.
Guys, sawa.
Fanya haraka.
Kwani ni nini hiyo?
It's smart aki.
Hey,
leo surprise yangu bana. Hey.
Kai babe, pombe.
Yes, unaniambia ni kusurprise, nimekusurprise leo.